igihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Mugenzi, urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi gifise umutwe ucigwa uvuga ngo ibintu bikomeye byerekana ko turi mu gihe cy'iherezo. Ibintu bikomeye byerekana ko turi mu gihe cy'iherezo. Dusenge Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami, tugiye kurabira hamwe icigwa kidasanzwe kitubwira ibintu bikomeye byerekana yuko turi mu gihe cy'iherezo. Iri ni igihe cy'ihishurirwa ridasanzwe. Mwami, duhishurire utwereke mbega igihe kigeze he. Mwami, turakwinginze ukomeze gutahuza icigwa cy'uno munsi mu izina ry'Umwana wacu Yesu Kristo. Amen. Mugenzi, mwibuke yuko aho ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza kigendereye ni kutwereka mbega twokora iki kugira ngo tuze dushike mu gihugu cy'ibyiza. Mu gihe rero twitegura gutaha mu gihugu cy'ibyiza, birakwiye yuko tubaza umurinzi w'i Siyoni. Mbega murinzi w'i Siyoni, igihe kigeze he? Mbega turakora iki kugira ngo tuze dutahe mu bwami bw'Imana? Genzi cikwa cyacu cy'uno munsi nk'uko nari imbere yo kubivuga, kivuga ngo ibintu bikomeye byerekana yuko turi mu gihe cy'iherezo. Hariya muri Matayo igice cya 24, Mwami Yesu yarabwiye abigishwa biwe, mbere arababwira n'abigishwa biwe bo mwa kino gihe, ibintu bikomeye bitwereka yuko turi mu gihe cy'iherezo nk'uko yari yarabibwiye abigishwa b'igihe bari kumwe. Ababwira ati hazobaho igihe cy'iherezo. Muri Matayo igice cya 24 hari haravugwa inzara. Mwari kino gihe ni igihe cy'inzara ikomeye. Abantu bari kuva mu gihugu kimwe berekeza mu kindi, bari kuva mu ntara imwe berekeza mu yindi, biyumvira yuko muri iyo ntara bagiyemo no mu icyo gihugu bagiyemo yuko byoba byoroshe. Bagenzi najya ndababwire ngo humura, naho nyine ntibyoroshe. Nabarira nkahandi ibiciro by'ibintu bikomeza kuduka ku rugero ruhambaye. Abantu bamwe bidogera leta, abandi bakidogera abandi, leta arayikidogera abindi gihugu bayo ngo ntibakora. Bagenzi najya ndababwire yuko turi mu gihe cy'iherezo. Yesu yari yabihamuye yuko inzara izotera henshi, amapfa azotera. Bagenzi, inosi yacu ikomeza kutwereka yuko yatwanze ibigori abantu bararima ku bwinshi, mbere n'abahinga bakazana imbuto zishasha zirobanuye, mbere abahinga bakigisha abantu kurima kijyambere ariko bikanka. Tubu rero mugira mutangure kuzamurarima umuceri, mutondekesha neza, muwurime kwabo no guhinga, mushyiremo ifumbire, mugire nte, ariko ibiciro bikakomeza kuduka. Bagaca batangura kwidogeranira, umbure niwe ubitera, wundi nawe ngo nuriya bitera. Bagenzi, nagenda kubwire yuko inosi yatwase isi yarashaje. Isi yarashaje. Ibi rero ntabwo biba hano mu Burundi gusa, ariko biri kuba ku isi yose. Ubuzima ni ingorane, abantu barashonje, ibiciro by'ibintu bikomeza kuduga ku munsi ku munsi. Birasaba abantu gukora cyane gusumbya uko bahora bakora kugira ngo bahangane na kino kibazo. Yamara isi yoyo nayo ishishikara kuba mbi uko abantu bashishikara gushusha umutwe kugira ngo batorere ibibazo byerekeye inzara hano ku isi. ya marisi na ishishi karakubambi gutyo ntibashobore gushika kwihangira abantu babarihaye ubuzima bukakomeza kuba bubi 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 cyane buryo Yesu yaravuze yuko ubwenge bwa benshi buzogwira ariko kandi buno bwenge bugomba kugwira mu buryo bubiri abisi bagomba kuronka ubwenge bugwiriye ariko kandi n'ubwoko bwera bwiyeguriye Yesu Kristo nabwo nyine bugomba kuronka ubwenge bwo gutahura igihe kigeze ya muri Daniyeli igice cya 12 yari yaravuze yuko ubwenge bwa benshi abantu bazogira ubwenge bagatahura igihe kigeze yamara abandi nabo bakagira ubwenge bwo kugura ukuntu buhanga n'ubuzima hano ku inosi kubera yuko ibyizigiro byabo biri ku inosi yamara abantu ibyizigiro byabo biri mu ijuru twiteze iyindi satari bagenzi dukomeza kugira ibyizigiro naho abahinga bokora gute bakarondera ukuntu mwimbu wokongera kuboneka ngo ibiciro bigabanuke ariko bikanka naho abahinga borondera ukuntu baza ubuvuzi buhambaye kubera yuko mwa kino gihe hari ubuvuzi buhambaye ku buryo na za ngwara kera bahora bavuga yuko zidakira zivugwa zigakira kumbure ushaka kubufashwa byekeye ingwara uwo turondera ukatubwiye ariko gusa buno buhinga bwose bukomeza gukogwa ariko ntibibuza yuko haboneka bapfa ubuhinga buhambaye buhanitse bwa tekinoloji bukomeza kubaho inyubako zihambaye zikomeza kubakwa uno munsi ni ibintu bihambaye cyane biri gukogwa n'abantu b'isi yamara kandi ingorane zihazi zizozo zikomeza kwiyongera ku munsi atari hano mu Burundi gusa ariko ari ku isi yose bagenzi washaka wo kugura amaso ngurane inosi yacu iri mu gihe cy'iherezo uko ubuzima bubandanya gushishikara bubandanya gushishikara kuba bubi uko ubuzima bubandanya butwereka yuko inosi yatwaze byanditswe byera binyereka yuko satani nawe yiteguriye kurabira kwa bino bintu byose uko ibidukikije byose biba bibi satani yiteguriye kubifatira ko kugira ngo azimize benshi imbere n'abatoranije ntibyashoboka nicyo gituma Yesu yari yavuze yuko urukundo rwa benshi ruzotimba mwa kino gihe urukundo rwa benshi rwaratimbye mbere ntago ari kubisi gusa n'abitwa yuko bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kwaratimbye abavuga butumwa dukomeza kwigisha abantu yuko Yesu Kristo agiye kuza yamara twebwe ubwenge bwacu twabushyize mu by'isi turi gukora amarobingi turi gukora ibibi turi kwicisha abantu turi kugenda gucisha uburozi ngo kumbure dushike ku nyungu izina ziriya z'isi kandi ari twebwe ba mbere mu kwigisha abantu yuko inosi iri kirahera kubera yuko inosi yatwanse kubera yuko ibintu byose byanse kurondera amahera ari ngorane bagenzi ntabwo tubona ahantu ibyizigiro byacu biri twebwe Pawulo yavuze ngo tureretse iyindi si ntabwo ari mu gihe ibintu bibano ku isi bibi mu gihe ubuzima bubandanya gushishikara kuba bubi twebwe dukwiye gufata ingingo yo gutungana no kwitegurira gutaha mu gihugu cy'ibyiza kibabaje abigisha ino nyigisho nyine ntitwebwe urukundo rutangura gutimba Yesu yaravuze yuko urukundo rwa benshi ruzotimba kugeza naho umuntu asigara aravuga ati nahari mama wanjye ndamugurisha mbwa nirongera amafaranga abantu b'ubu bariteguriye gukora ikitwa ikibi cyayo cyose mugabo yirongera amafaranga mbere naho yo baramuvuga butumwa mbere naho yo baramuririmbye mbere naho yo bari wawundi abantu bose bari bateze nk'agakiza ariko aremera agahemuka abakobwa baremera bagahemuka abagore baremera bagahemuka abagabo baremera bagahemuka abasore baremera bagahemuka abantu bose bo mwa kino gihe bari guhemuka kugira ngo barongere uburyo bubaho. Ingorane ikomeye cyane ihanze inosi yacu kandi abantu benshi bari kubarayigwamo. Injyane ziri mu mashengero nta handi ziva atari kurondera inyungu z'umubiri. Abantu benshi mwa kino gihe babona yuko atahandi hasigaye ubuhungiro ni gushinga amashengero maze batangure kwiba abantu bapaka amafaranga. Ego Bibiliya iraduhimiriza gutanga ibigira cumi n'amashikanwa ariko bino bigomba gukoreshwa mu buryo bubereye kugira ngo bikore umurimo Yesu Kristo yifuza ngo abantu bose bamenye agakiza. Ariko ano mafaranga bino bigira cumi n'amashikanwa ntabwo ari bikwiye gutangwa kugira ngo byizeze abantu yuko bazoronka imigisha hamwe n'ibindi, ahubwo n'ibintu bigomba gutangwa kugira ngo baba wewe urukundo wagiriwe ukamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo uterere ufashe n'abandi bakumenye. Bagenzi, tugomba gutahura aho igihe kigeze kubera yuko njyewe ndi umukozi w'Imana. Hama nkakaba naraguye ni kuvuga ngo n'abandi ntibamenye ubutumwa kubera yuko njyewe naguye ugaca wanka gutanga. Bagenzi, ntabwo ari igihe cyo kwikunda no kwishyira hejuru ahubwo kubitwa yuko turiko turerekeza mu bwami bw'Imana mu gihugu cy'ibyiza. Ni igihe cyo kwiyanka no kwikorera umusaraba uko bukeye ngo dukurikire Yesu. Yesu yaravuze yuko urukundo rwa benshi ruzotimba. Uno rukundo ntabwo ruzotimba gusa muri ba bandi twahora tubona yuko ari abanyabyaha, ahubwo na ba bandi bari imbere mu byereke kujya mu bwami bw'Imana. Urukundo nabonye rugomba gutimba kugira ngo Satani azimize umutima wawe hamwe azimize n'umutima w'abandi. Ibi ni ibimenyetso byerekana yuko turi mu gihe cy'iherezo. Yesu yari yabivuze yuko urukundo rwa benshi ruzotimba kandi ntabwo yarusobanuye avuge ngo urukundo rwa Jimmy ruzotimba hamwe rwa Kabura ntiruzotimba. Yavuze yuko urukundo rwa benshi ruzotimba abantu bose bijajara, abantu bose ijambo ry'Imana noneho rirabivuga neza yuko Satani ari kugenda nk'intambwe yivuga amazina arongera aronderwa aronza mu duce twose tw'abantu, haba bakomeye cyangwa aboroshe, haba barebare cyangwa bagufi, haba bonze cyangwa ababyibushye cyangwa abatunze cyangwa abakene, haba barongoze mu by'idini cyangwa mu bya politike, bose hariya urukundo ruzotimba n'abandi urukundo rutazotimba. Ntabwo kwitwa mukuru w'ishengero bishobora gutuma urukundo rwawe rudatimba cyangwa rutimbe. Ntabwo kwitwa pasitoro bishobora gutuma urukundo rwawe rutimba cyangwa ntirutimbe. Mbere nta nubwo kwitwa umurongozi mu bya politike bishobora gutuma urukundo rwawe rutimba cyangwa rudatimba. Mbere ntabwo kwitwa umusirikare cyangwa umupolisi bishobora gutuma urukundo rwawe rutimba cyangwa rutimba, ahubwo igishobora gutuma urukundo rwawe rutimba cyangwa ntirutimbe ni imigenderanire yawe ufitiye na Kristo. Mbega ko kurizeye inyungu yawe, mbega ibikubera inyungu, ibikunezereza ni iby'agaciro kuri wewe, ni ibinezereza Kristo cyangwa wewe ushaka kunezereza kamere ntabwo ushaka kunezereza Kristo. Mbega urizeye koko, wareguriye Yesu Kristo, mbega uriteguriye guheba buri kimwe cyose mu gihe cyoba kije kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo kugeza n'aho utanga ubuzima bwawe ukemera gupfa hako wotandukana na Kristo koko? Ibi turabivuga mu majambo gusa ariko abenshi ntibabibona mu ngiro. Utemeye kuba wotandukana n'inoti y'igihumbi, kuba nto kwemera gutandukana n'inokoti yanje kubwa Kristo, bega no kwemera gutandukana n'ubuzima bwanje, bega no kwemera bakangerera mu gihe nto bano kwemera gutanga ino saha, bega mu gihe bugati nange ntegerezwa haba mu buryo bwiza cyangwa bubi, nibye cyangwa ntibye, nishe cyangwa nishe, nange ntegerezwa kuduza inzu ya itabi, bega koko niba bino byiyumvira ibyo by'iwanje, ntavuga ati ujya mugore ndashobora kumuheba, biroroshe yuko ntandukana n'ujya mukobwa cyangwa ntabwo ndi umutandukanye umukobwa kubera yuko n'umusore, nivuge nanjye bega biroroshe yuko njyewe ubwanje nanjye no kwiheba nkemera ntapfa bakankerera ku bwa Kristo, kandi nanse gutanga ino karuvati yonyine. Bagenzi, tugomba kuzirikana kino kintu Yesu Kristo yavuze, urukundo rwa benshi ruzotimba, urukundo rwa benshi rwaratimbye mwa kino gihe abantu barikunda gusa babona yuko ibyiza byoba ibyabo gusa, ntibagomba yuko abandi bashikirwa n'ibyiza. Ariko ijambo ry'Imana ryoryo ritwereka yuko Yesu Kristo yadukunze, natwe tugomba gukunda bagenzi bacu. Utagira urukundo nawe ntugomba gukunda, ntushobora gukundwa mugenzi. Ibyo byose uri kuharanira n'ubusa, udafuse Yesu ntacyo uri cyo. Yesu, iki kimenyetso kiri kuba kiratwereka yuko turi mu gihe cy'iherezo koko. Yesu yabandanije avuga ko muri ubwo buryo abantu bari urukundo rwamaze gutimba, abantu bamaze kugira ubwenge bw'isi abanyamanyanga, ijambo ry'Imana rimbarira yuko mwemu yera azobakurwa ko nta kino gihe mwemu yera rikarakurwa ku b'isi ashigwa kubataha juru. Bwoko bwera buriko burerekeza mu bwami bw'Imana, ijambo ry'Imana rimbarira yuko bwobwo uno munsi ubwoko bwera bwobwo uno munsi buriko bwerekeza kuhabwa mpemu yera, ni kuvuga ngo mpemu yera ari gukurwa ku b'isi yongera ashigwa ku bijuru. Ibi rero byerekwa n'iki? Mwa kino gihe hari kwigaragaza abantu babi babi cyane, ugasiga bahumuna ati bijya bintu byakozwe n'ujya muntu bikagusiga urabye ibintu yakoze, ni kuvuga ngo abantu b'abanyakibi bari gukurwa muhemu ya. Nicyo gituma mubona na mwa kino gihe haboneka umuntu yitwa ngo ni pasitoro, akagenda kurwanira ku ruhimbi mu rusengero, bituma mubona umuntu w'umupasitoro cyangwa w'umukurishengero, umudiyakoni hamwe n'uwundi aterura ibyera by'Uhoraho akabijyana mu isi. Ibi rero ntabwo bikwiye kubatangaza cyangwa ngo bibakure mu kwizera, kubera yuko Yesu yari yabivuze, kandi byanditswe byarabitwereka yuko bano bantu bataye umurongo bari gukurwa ko mpemu yera. Abantu b'isi ntibari kubararonka ikibagera. Bino rero bizotuma abantu bitwa yuko bari kuberekeza mu bwami bw'Imana biborohera yuko bagenda kwifatanya na Roma, kubera yuko mpemu yera yahora ibagera ntayo bagifise, bagenda kwifatanya n'ubutware bw'isi, bagenda kwifatanya na Roma, bagwa kopo nyine bakagwa, kubera yuko n'ab'isi nyine basanzwe bakora ibyaha, nabo nyine mpemu yera irikirabagera kagatima kuko babona ati ntibokwica umuntu bamuhora isabato, kagatima babona umengo bokorosha ibintu kose kagiye kugenda. Uriya Abayuda bagiye gufatanya n'ingendo, uriya Abayuda bagiye gufatanya n'Abaroma kugira ngo bice Yesu, kandi ikintu gikomeye bashatse kumwicira nicyo, kandi abitwa Abayuda bo mwa kino gihe nabo bazofatanya na Roma kugira ngo bice ubwoko bwera babuhora kuruhuka kw'isabato y'ukuri baguhora kuruhukira muri Yesu Kristo nico gituma ikintu cyanyuma kitwereka yuko turi mu gihe cy'iherezo nitegurwa gitangazwa rya Dimashi riya byashuri hari igice cya 14 uhereye ku murongo wa 11 ugashana ku murongo wa 18 niko bimeze mugenzi ndagomba gutahura bino bintu neza cyane ndagomba ngo tahure bino bintu neza cyane biza mu nzara mubiza no mu ngorane z'amafano ku isi maze byamara kuzana na ngaho abahinga bagaca bashusha ubwenge kugira ngo batore ibyo bibazo maze kubera ibibazo bishishikara kuba byinshi urukundo rwa benshi ruratimba hemu yera agakurwa mu isi akerekezwa mu bwami kuba ariko barataha mu bwami bw'Imana abariko barataha mu bwami bw'Imana bomatana kuri Yesu bakaba biteguriye gupfa hako botandukana na Kristo ariko abamaze guca umurongo bobo bamaze gushikirwa na bino bintu byose Satani azobereka yuko abateje ingorane ari abantu bashishikaye komatana na Kristo bakabandanya baruhuka ku isabato y'ukuri maze muri ubwo buryo n'abahinga bashuhishije umutwe Satani azobereka kugira ngo ibintu byose bitorege umuti aruko abantu bose baruhuka Dimashi maze isabato igakugwaho kandi kubera yuko abenshi urukundo ruzoba rwatinde kandi muhemu yeri kazaba yabakuyeho bariteguriye gukurikiza ikintu cyose cyotuma umutungo w'isi wiyongera bakiberaho cobaha amafaranga cobashikana kuri bya bindi bari barondera muri ubwo buryo bazaba biteguriye kumvira itangazo rya Dimashi ryashizweho kugira ngo bifatanye na Roma kwica uwo wese yobabuza mu iterambere ryabo kubera yuko umuntu arinda acisha uburozi mwa kino gihe kugira ngo ashike ku ndoto ziwe bizomorohera cyane guifatanya n'ingendo za Roma kugira ngo ashike ku ntumbero ziwe niko bimeze abantu rero icyo gihe bazoca bashyirwa ikimenyetso cy'igikoko aricyo Dimashi ni kuvuga ngo icyerekana rero yuko turi mu gihe cy'iherezo nuko turi mu gitondo ni kuvuga turi mu irembo ibiriko birabuno munsi byose turi mu irembo byerekeza ku itangazwa rya Dimashi kandi abenshi bari mu itegurwa bariko bitegurira kwakira ikimenyetso cy'igikoko Dimashi batabizi kubera yuko abantu benshi baramaze kwigishwa yuko urucanco rwa korona ari cyo kimenyetso abandi barigishijwe yuko ibi na biriya ibyo kurya hamwe n'ibindi abantu barataye ntibabona Roma yo y'ukuntu yiteguye ku rugero ruhambaye gutangaza Dimashi ntibabona ukuntu amareta menshi yamaze gutegurwa kwa kino kintu inama zihambaye zikomeza gukogwa kugira ngo batorere umuti ingorane ziri ku isi z'inzara n'ibiza hamwe n'ibindi bibazo kandi nk'uko twabibonye mu byigwa byacu byarenganye umwungere mukuru w'i Roma mu gitabo cy'iwe cya Laudatosi wewe yaramaze gutanga itangazo rivuga yuko ata yindi nzira ihari yo gutorera ibibazo isi ifise ataruko abantu baruhuka Dimashi ibindi byose bakabireka ni kuvuga ngo inama zose ziriko zirakogwa nta handi zerekeza gushika atari kuri icyo kintu kandi Satani arafise abantu byanditswe byera byari byaravuze yuko azoteziriza hamwe n'ibibazo abazosuka ibyuka biri mu kirere maze abantu basigare bari ntibimbure muri ubwo buryo nta handi agomba gufatira biroroshe yuko amapfa n'inza ubukene byamaze gutera abantu bumvira inama bahinga bariko barabaha abanyepolitike bariko barabaha kugira ngo bashobore gutera imbere ntago mvuze ngo mwanke kumvira impanuro z'abahinga cyangwa iz'abarongozi banyu oya ahubwo ndababwiye ko mutegerezwa kubijyana mwo hange ntagira ikibakura ku rukundo rwa Kristo kubera yuko nta yindi nzira ihari yuko abantu bagomba kumvira itangazwa kwakira ikimenyetso cy'igikoko atari kubikura mu bitwa yuko ari abahinga bamenyekana atari kubikura mu banyepolitike atari kubikura mu banyesiyanse abaganga abadogiteri hamwe n'abantu ariko byanditswe byera hariya mu byayishuri bana igice cya 14 ku murongo wa 12 hoho havuga ati aho niho kwihangana kwabera guserukira bobo ntibazokwakira ikimenyetso cy'igikoko kubera yuko bobo ntibikunda ahubwo bafise urukundo rwa Kristo ruri muri bo biteguye kumvira Kristo ni kuvuga biteguye kwitondera amategeko yose y'Imana kuko kwizera mbere no gushika ku rupfu ibyo rero babiri no munsi ntabwo ari ibintu bazobamwo mu gihe kizoza ariko babiri no guhera no munsi genzi uri kurakurikira ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi naganda kubwire yuko ari igihe cyawe cyo gutandukana n'icyaha ego iki ni igihe cyo gutandukana n'icyaha kubera iki mvuga gutandukana n'icyaha kubera yuko turi mu gihe cy'iherezo badatsinze umwami Yesu agiye kuza kandi ikintu kizaba kimuzanye azoba ari kugira ngo agororere umuntu wese yemeye gutandukana n'icyaha ariko kandi kugira ngo ibi abishike ko nuko azobanza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka ni we wenyine azoshara n'icyaha ciwe nyamara abagorozi bo bazohabwa igihugu gihora ari icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanye no kwizera Mwami wabo Yesu Kristo izere Yesu Kristo bicitwe uno munsi mugenzi mwakire ijambo ry'Imana
muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mufise ico mubaza cyanye mwipfuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya cyanye mwipfuza kujya muri groupe ya WhatsApp twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya 257 208 669 akamenyetso ko guteranya 257 608 669 canke ukavyandika muri komantere gira nawe ucuterereye mwa kino gihuwa dukorera Imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.